manje-ke udaba esiphathele lona luthinta yena umthandeni igcomnisho umfoka amanqele sithemba ukuthi lesiqeshana siphathele zona sizokujabulisa. Umthandeni igcukamelisha umfoka amanqele uqale umkhankaso. Angibingelele mkhulu sikhathi kwenzeka eMedia Production bese ngiphinde ngikwamukela ngaso lesi sikhathi ngisiyahlangana emhlathi yazana yibona wonke ama-subscribers ayo le channel kanjalo nabo bonke nje abantu abasibukele ngaso lesi sikhathi kuyona le video. Kanti uma ngabe awukakabi yilona subscribe kusenze ukulungile uqedisele u-subscribe obhalwe ngamagama abomvu ngezansi kwayo le video ukuze uzoqhubeka unethezeke nathi ube sethekele uma ngabe sethekelisa izindaba ezihamba phambili nezishisa lapha endimini kaMaskandi. Kwazisa lishoni linginazo indaba zalo kusuka kuba hleli bemcimbi kaMaskandi kuya kubasakazi bomculo kaMaskandi kusuka ofika kumaqhawe ethu imbala abaculi bakaMaskandi. Namhlanje ke udaba esiphathele lona luthinta yena umthandeni igcomnisho umfoka amanqele sithemba ukuthi lesiqeshana siphathele zona sizokujabulisa. Umthandeni igcukamelisha umfoka amanqele uqale umkhankaso esubona futhi umuhle kakhulu wokwakha uxolo nabantu esibazi beyizitha zakhe ezinkulu inkukhu nempaka kangangokuba ngempela labantu noma izitha zakhe ezinye zaso bake banqumelana ugwayikatiki kwaba khona ukuthumelelana nangey'nkabi ukuthi kube khona mpela ofayo kufe ofayo. Sikhuluma nalapha ngayo umthandeni nigcomisha umfoka amanqele nje basakubona lokhu ngonyaka odlule evinjwa izinkabi ezayigqoka amasudu amnyama noma amadoda angaziwa khona laphana eThekwini e-workshop. Le nsizwa-ke esola ngokuthi ayithumele iy'nkabi ithumelela yena umthandeni igcomisha umfoka amanqele yiyo kanye-ke lena esibona ngempela ihleli nalo igcomisha umthandeni umfoka amanqele esibona mebehleli ngendlela abahleli ngasibona ukuthi abakhonjwe umuntu ongasibhamu kodwa lokhu bakwenze ngey'nhliziyo ezimhlophe futhi kukhomba ukuzwana nanokuthi khona okuhle okuqhubekayo noma abaxoxayo njengoba behleli lapha. Sikhuluma ngoGeh umapholoba umfoka ngcobo owumhleli wemcimbi kaMaskandi singabala kukhona umbuso wamaciko nengoma kazwelonke. Isigameko-ke lesi engisibikayo ukuthi umthandeni igcomnisha umfoka amanqele wake wavinjwa izinkabu ngey'bhamu zicishe zimsocunga ngokusho kwakhe. Umthandeni mesilandisa uthi babethunyelwe uGeh umfoka wangcobo lo esisimbona namhlanje ehleli naye phansi bedla isidlo sasemini ubona nje ukuthi iy'nsizwa zihlangene ngomoya wokuzwana futhi kuhle abaxoxayo. Kuleso sigameko-ke sokuthi umthandeni igcomnisha umfoka amanqele wacishe wasocongwa kuyoze kwathinteka noxolani esimcineka lapho khona esimcineka aze angamqasha yena laphana umthandeni igcomnisha umfoka amanqele emcimbini wakhe uhlelwa nguye lapho uxolani esimcineka. Impucuze kuMaskandi Festival iyayikhona ngomhlaka 27 June kunyaka odlule wabeka kacaca-ke uxolani ukuthi noma umcineka ukuthi angena kuqashe ixhumelisha ngoba lamusola ngokuthi walithumelela ngey'nkabi khona lapha e-workshop. Kodwa-ke njengoba umthandeni igcomnisha umfoka amanqele sibone esithubeni kade ebhalile naye-ke lapha ehleli noGeh umfoka amanqele obhalile wathi
¡Venga, necesitamos!